Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. In earth.
No mai inga hua o te mea.
As it is in heaven.
O te ngā kina.
Give us this day our daily bread.
O te waitai.
And forgive us our debts.
O te wai Māori.
As we forgive those our debtors.
Nā Tāne.
Nā
Tangaroa.
Whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki tā. Kia mā tara tara ki tai. E hi aki ana te atākura.
Tukua te wairua ki arihi ki ngā taumata.
E hau.
Hei ā rahi a tātou mahi. Me
tā
tātou whaini mā tukuna a rātou mā. Kia mau. Kia ita.
Thine is the kingdom.
Tina.
Mūhia.
Tāiki.
Tāiki.
Amen.